being born at a place where poverty was too deep.
Namaliza class 8 hakuna school fees. Na mama yangu akaniambia vizuri hakuna school fees ya kuenda. Na nilikuwa hata nataka kujinyonga. I actually decided to kill myself. Kama sio brother wangu mkubwa, maybe sasa ningekuwa marehemu.